DJ, DJ. Gelsin. Rasmi Kate Amondi alikuwa ameenda kuwaleta wageni wetu, wanaletwa kukagua gwaride, kisha hapo baadaye wataketi chini. Sante Reverend, mtu wa Mungu, karibu mahali hapa. Sante Reverend Taros, sante kwa kazi koto, sante Madam Senior Principal.